na bibiyan mu da kuma jin dukkanin wasu shirye-shiryen mu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu. Mun gode kuma a shirye muke da mu ci gaba da kawo muku duk wata